Sanibonani molweni ndanamkela kwezasi TV ngesixhosa. Usilusuku ke lomtshato namhlanje usibongile uhleli nomalanga. Uthe ke ucela uxolo ke nangazo zonke izinto ezikhe zenzeka kwiveki ezidlulileyo. Uthe ke unomalanga kusibongile. Sibongile, you have a heart of gold. So yonke kuye laa nto igqithile. So usibongile bevoya ke ebuza into yoba singakwazi nokuqala on a new clean slate. Wathi kunomalanga basebephakama ke bencumelene bahagana ke. Bathe ke begqiba uhagana kunjalo kwangena ugcina ke naye ke ezohaga ke unomalanga ebulisa esitsho into yoba she can't wait abe ngumisis Dlamini naye. Kwafika ke nophetheni nabanye ke amantombazana, then ke uphetheni wazomamkela ke emhaka naye ethi uyamamkela kwaDlamini. Uyawahamba ke wonxiba ke unomalanga ke. Buyile ke sele nxibe kakuhle ke kuqala benxibe nje igown, wabuya senxibe lokho yakhe ke yomtshato. Sibongile kuye wamncoma ke esithi umhle sisinomalanga, ilokho yakho iyakufanela. Uthe ke unomalanga kucacile into yoba i-diet indisebenzile naye ndiziva ndi-perfect. So ugcina kumane emgxezola kancinci ke usibongile xa ithetha so akamfuni nje. Kuye kwaphakama uphetheni ke ezomnika iziyalo ke encoma ukuba ukwenza ubakhethele iflower enhle apha kuye. Kukhona nje abanye okude abacinga uba bangafika bazotshata kwii-families ezingabafanelanga, kodwa yena ooDlamini benze sure ngaye into yoba bamphathela unomakoti umakoti orayithi. Usibongile ke bengamphathanga kamnandi ke la mazwi kaphetheni, uqhubeke neziyalo zakhe ke ethi ke uphetheni baxhomekeke kuye ke nokwenzo. So usenomsebenzi omninzi omlindileyo njengomakoti. So kuthe xa kufika ixesha loba kuzophunywa, usibongile ume ngasetafuleni uphethe iflowers zikanomalanga. Then kudlule enye intombi emva konomalanga yashiya kusiwa ikomityi enethi evele yawuchithekela kwilokho kanomalanga. Oko ke ugcina ekhwaza ngoba usibongile utsi bekuqala uhambe ethi uyoklina laa nto yenzeka phaa ethi sibongile wenzani wenzani. Wazama ke usibongile ukuyiklina ke ilokho eziphendulile ke profesta ayindimi yabe ibingenguye nyani. Ugcina uthe wena sibongile uhlela umosha nje, so yonke into oyibamba yana uyonakala. Wabe eqhubeka ke uyambona uqhubeka nofuna ukumgxothisa nje ayikho enye into. Uphetheni ke uthe kulungile kulungile sibongile izolungiswa, wayesithi makubizwe uPablo ka azolungisa le nto yalelokho. Besithi sibongile hayi uzotshata sisinomalanga ndiyayiklina lelokho uzohamba naye iklini. So kangadabizwe ke uPablo nosibongile kuyilungisile into yelokho kwabe sekuthiwa kuyahanjwa ke. Ukwenzo yena uvela incokola noVusi. UVusi uthi umbone eme ngasefestileni ejongile nje phandle, uthe ngathi kanti ufuna utshintsha iingqondo zakho umfondini. Wabe sithiwa omnye nowaya akho nto. Wabe mbuza kuba yena kwakunjani, kwabe sebencokola bebaliselana uba kwakunjani ngokwayezotshata yena. Bathe besancokola kwafika unjengaye ke uVusi uye waphuma nxa yokuphazanyiswa yifowuni. Unjengaye ke wabe senikeze ziyalo ke uNkwenzo embuza neringi uba iphi, wamcacisela noba kutheni iringi irawundi nje. Uthe ke le uyiqalayo today yeyona ndlela ke eza kwenza into yoba yonke into oyenzileyo uyongena naye engcwabeni. Uthi unyanzelekile ke uba unyamezele ke emtshatweni. Uthe ayikhutshwa ke neringi bazofika bakhwitshize bakhwitshize, kodwa wena unyamezele. Wabe semyala nento yoba kangazambethe ke unkosikazi wakhe noba kutheni na. So uzifumene iziyalo zakhe naye kokwenzo. Uneli ke na nothulisile bamenyiwe bethu nabahle banxibe kakuhle. Uneli uzibhalele ileta ethi uyibhalele ukwenzo kuba ke ukwenzo ngowakhe. So xa ingesengowakhe uyamlahla ikrazuna nenophepha wayitshula pha phantsi ethi kodwa bebene-connection bona enkulu nje nokwenzo. Uthuli ke iye yamothusa kanele connection ngoba uyayazi uba uyaxoka ukwenza akazi noba uyathandwa kunini. Ecaweni ufikile ke umyeni elindiwe ke ngabantu, khona nomfundisi sekugcwele ke gegezelelwe ngena ke. Kodwa ke usibongile noba ebebonakala emvuyela ukwenzo kodwa ebene-mixed emotions ngoba uyayazi uba le ndoda uyayithanda yeyakhe kodwa iyoma pha iyomela omnye umntu. So uqhubekile ukwenza olinda phayana. Kuthe kusenjalo ke kwangena umakoti ke ehamba no tatakhe bangena beza ke ukwenza ukumjungile but umbono baka monwabelanga nje ukumbona uNomalanga and vele ulusuku kuye alutsho kwanto. So amelwa zofika ke phambi kwakhe uthe sefikile ke umfundisi esabhize sathetha kuSibongile oko etmane bajonga uvele wabona ba ayikazi kwazi kwakwemela ke le into waphakama cause ebeseqala ekhala waphuma uSibongile washiya ecaweni ukwenza umbonile banako ephuma wabemjongile wathi awuphuma eminyango kuvele kwabuya yonke into ecinga yonke into bebeyenza noSibongile designs ecinga beselwandle ecinga ikhisi zabo waphinde wabuyelwa zingqondo ehlili noNomalanga kwi-picnics zakhe. So uvele kwabuya yonke into lapho umnike i-decision yoba makacacise uba uthathe liphi icala. Uvele ke ukwenza wathi kuNomalanga uyaxolisa ngayo yonke into. Baqala uthandana besengabantwana kodwa ngoku seyindoda. And ngoku ucinga uba uyindoda e-ready for kuba yindoda. Wathi uyaxolisa kaqonda uba uzokwazi ukuqhubeka nale into. Wavele wazityhila ke uNomalanga ke ebuza uba kwenza ukwenzekani. Watsho ke ukwenza uba uyaxolisa intliziyo yakhe ilele komnye umntu wesifazane. Wagqiba waphuma egijima ukwenza wamshiya eme apho. UNomalanga nabantu ke babe bekhwaza ke uba kwenza kangamamele nomnye ukwenza uphume ngomnyango wemka. Uba bashiyo njengaye bemangele wonke umntu engazi uba kwenzeka ntoni. Siyakhala. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singa comment futhi bye.